igenekerezo rya 2026 ruhumu no mwaka nyine teka Emmanuel Sinzohagira arongoye inama henguza amateka yarakiye mu biriwe userukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ambasaderi Claude Boshi bakaba baganiriye ahanini ivyerekeye ikete abashinga amateka b'iryo shirahamwe bagera kuri 43 bandikiye uwitwa Joseph Borrell asanzwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu muri iryo shirahamwe ido nido ry'ivyavuye muri uwo mubonano mubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'inama henguza amateka Gabi Bugaga
bavuganye ku vyerekeye ingingo yafashwe n'inama henguza amateka ku ikete abashinga amateka b'ishamwe ry'igihugu cya Buraya 43 bandikiye uwitwa Joseph Borrell asanzwe ajejwe imigenderanire mw'ishamwe ry'igihugu cya Buraya aha basanzwe bandika ibintu bitandukanye n'ukuri kuri mu Burundi kubera n'abantu batigeze bamenya igihugu uko kimeze canke icagiye katera imbere mu byo bavuganye kwari ukwereka ko ibyo banditse n'ibyo bafite uburenganzira bwo kubyandika kuko byanditswe n'umugwi ujejwe hagati y'akazi na muntu ariko kandi ibyo banditse ntuvuga yuko singingo yogenderwako canke yofatikwako n'iryo shirahamwe ku buryo rero ari abantu bashaka kudindiza ibiganiro biri hagati ya Leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya